Biso bana nzambe eli kambo na motote Tofingi motote toinite totongite Biso na vinyora malembe tambolia mbembe Tozela kaya nzambe Biso bana nzambe eli kambo na motote Tofingi motote toinite totongite Biso na vinyora malembe tambolia mbembe Tozela kaya nzambe
Espoir, Mike Bravo, le champion.